jacayl qof nool jacaylno hiwaadoo kalo jawigadii samaysay ban cid kale ila jili karay
Just, if you're down, go bust up. Try, I'll hear you, darling.